Topo e kor mier nikech onge mar ndara gi osiptal. To MCS moyier gi jopiny, to bedo piny otel ni negotiate 3 million. Gitamo gavana wa tich, wadwana weti mondo ti. Giwe pesa weti mondo abito timgo development. Madhiye e kondom, madhiye nyemo ma Kisumo, madhiye weche mamoko wadagi. Wadagi pesa jo county, give back to the county.